Izibongo zikaMdakuda kaZibi wakwaMdunge. Isihlahlane sinqayenyana ekade siwanqunda amazembe, isihlahla somgababa ubhutukuwisa.